Chelen Okil Tom Ojienda mabende olapo dhoge ndong' ne kom senete e kaunti ma Kisumu koro jiwo oganda jonyakach duto mondo osire lwedo Obi Ogone Kura Kaka Seneta yiero maduong' ma itimo e pacho kaendi kochopo dwe mar aboro mar higa ni eri. Koro osegwego eko mag Nyakach Agoro e kinde rwako ogai manyien mar Nyakach Agoro migosi Peter Odera. Okil Ojienda bende okwayo sirikand kaunti ma Kisumu chiw sir mopogore opogore ne apisi mag ogai ma Nyakach duto mondo okonygi e chwalo dongruoge mowinjore ne oganda.
Nyakach kae nigi telo maber. Kendo ofis mar Ruoth Ogai agombo ni ota kendo kaunti omi support under social services mondo gideliver to the people of Nyakach. Telo mar jo Agoro, telo mar Nyakach is very important. Kendo ka unono mu uyiero ni Peter Lole miyiero mondo ta weche mag Agoro en gima ber. Nikech mondo ta weche mag oganda is a mark of confidence from the people. Is a mark of confidence from jo Agoro. Kendo amor. An adwa mana ni ung'e gimoro achiel. Deputy Governor osetiyo maber. And for the first time, Nyakach nyalo go rude kaka kano nogo rude 2013. Dong'e mano? Dong' nyaka nyalo rude? Koro kugo senate to wasiro diji be kocha to wadhi mbele. Dong'e maber? To wamakore to wakonyo to wadhi mbele. To wang'ni nyaka wakaw seat miyero ni senate to diji be wasupport dhi mbele gi tije. Dong' mano ber? Ji adi madwaro mano? Ting'one badi.